niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru nawewe uyiha abandi mwana Barundi barundi kazi mwebwe banyamahanga mwumva ikirundi cy'abarundi ndabahaye mwiriwe ni jewe ntafatiye ntataka cyabo itarara mu nzira jewe byatatama tabaye rubenga byuguza umwanga umwereka nka umana cyangwa umusongore una munsi ni gerekezo rya 11 ukwezi kwa kigarama mu 2022 murabona bwamaze kuyira bereke ihe bwamaze kuyira raba bgije hano hose ndi hera abantu ndi naho ariko bujya naho bwije ariko bujya naho bwije isaha ngiye yi hinga yibereke neza ni hinga hinda isoma no kuvuga saa 12 ibura umunota umwe saa 12 ibura umunota umwe mu Burundi buzima saa 12 izuba riba ritararenga uno munsi kuwa Mungu igenekezo rya 11 ukwezi kwa kigarama nagize uburunzi nasanze izuba mu Burundi ryaserutse saa 11 mu gitondo n'iminota 54 hanyuma rirenga saa 12 n'iminota 6 kubwanga ingo hariya ni mu burengero mu kuvuga yaba ari mu Burundi izuba umuntu abakiribona mugabe izuba umuntu aribona kubera iki kubera izuba ino muri Canada uno munsi itariki 11 ukwezi kwa kigarama mu 2022 izuba ryarenze saa 10:20 nivyo rero ngomba kubabwira ibintu ngomba kubabwira rero bijanye n'iki bijanye n'ingene izuba rirenga mu Burundi na TikTok hariho TikTok zitanu nagize hirya yejo ndiko ndavuga ingene izuba rirenga na cyane cyane ntanga impanuro ikiganiro rero ni cya kabiri cy'impanuro ikiganiro cya mbere cy'impanuro ku Barundi nari mfatiye ku nteba ishushe witwa nkunziza Emmanuel atazigwa gwamba yankoreye ambwira yuko mu kindi cy'abarundi jewe nkokeza ingwano ndiko nabivuga rero naravuze amajamba shikandwi amajamba tabwiza kuvuga ngabo yari yavuze cyo yavugiye ni wabizi je mugana namubwiye nti heraba rero mwabantu nabandi barundi bose umuntu mudasangiye ubwoko mu Burundi hari amajambo tamubwira na majambo ijana nzo yasohora mu kindi kiganiro ndayasohore mu gitabo mugabo icyo gihe navuza amajambo atandatu indwi yararabaje yewe aho yankorera inteba ishushe ndibaza ko yavyumvise hari kintu atarakora ntarandungikira ibintu aramaze kumvuga ko kugira ngo navyo nyene ndavyiregure sibyo nagomba gushikiriza rero nagomba kubabwira ko burya mu Burundi izuba iyo riserutse kare riseruka saa 11:50 ingahe rikarenga saa 12:00 ingahe mu Burundi izuba na masaha 12 mbwa muri Canada hari gihe tubona izuba amasaha 8 cyangwa 9 nk'uko uno munsi muri Canada izuba ryaserutse saa 2 yo mu gitondo n'iminota 31 icarirenga saa 10:20 ni ukuvuga saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 ni ukuvuga amasaha 8 aburamo iminota 9 uno munsi twabonye izuba ariko mu Burundi yamara amasaha 12 ubu rero izo TikTok zitanu nagize hirya yejo nizo ngomba ndagushikirize nizo ugombura abe zijanye n'iki zijanye n'ingene umwigisha twigisha mu Burundi hama twigishije akatubwira ibintu by'indonda ntara akatubwira ingene izuba rirenga i Bulaya twe mugabo tukabona umengo ivyumvikana ubu rero kurikirana izo TikTok hama turaza guhera heza
mushaka mutonga canke murekeje ndiko ndagucajura nitwa ntafatiro Patrice ndumumana canke umusongore neza na neza uno munsi ntanguye ibiganiro bishika bitatu ibiganiro bijanye ningene izuba rirenga mu Burundi ningene rirenga muri Canada aha ndi muri Canada urabona izuba rirarenze urabona rirarenze ni hariya ugiye kubira banezwa nako rirenze hanyuma aha a ni mu buraruko hanyuma aha a ni mu burengero hanyuma aha a ni mu manuko hama mu buseruko ni hariya nizo bariserukira aho rero uciye yuza rero ehindabira izisaha isaha yo mu Burundi ngiyi iyitukura ni isaha yo mu Burundi irabaye mu Burundi saa 5 y'ijoro irenga iminota 20 saa 5 y'ijoro irenga iminota 20 isaha yo muri Canada nayo ngiyi kubera jewe mfise amasaha 2 muhira iyi ni isaha muri Canada irabaye saa 10 n'iminota 21 n'amasegonda 15 aha ndabira rero ihe ndabira aya masaha ngayo nabiri n'amasaha jewe mfise iwanje hama hari isaha yo mu Burundi n'isaha yo muri Canada aho rero ibintu ngomba kuvuga rero ni ingene izuba rirenga mwabantu mwigisha mu mashure makuru mwabantu mwigisha muri kaminuza mwabantu mwigisha mu mashure mato mato muzohore mubanza kumenya ko abanyeshure banyu bazi ivyo mugomba muvuge canke ivyo mugomba muvuge ko bifise ishingiro canke ivyo mugomba muvuge abanyeshure bashaka kubitegera ivyo rero ngomba mvuge rero biri mu kindi kiganiro mu kanya gatoyi ni byabaye jewe niga mwaka w'icenda mu 1986 tukabibwirwa n'umunyarwanda yatwigisha indonda ntara hama tukamuhaririza mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura ubu ngomba kubigisha mfatiye kuri ano masaha 2 kandi ayo masaha agumaza kuguma genda hanyuma hamwe nababwira yuko isaha ari yo nyene ehe ndabira ndashizeho ni telefone y'umuhungu wanje ehe ndabira irabaye saa 10 n'iminota 24 kuri telefone y'umuhungu wanje ehe ngizo irabaye saa 10 n'iminota 24 cyo kimwe nkuko niyo irarenza gatoyi cyo kimwe niyo irarenza gatoyi mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ubu bose ndiko ndajajura ubu ndiko ndigisha nariko ndavuga ingene izuba rirenga muri Canada ni ingene izuba rirenga mu Burundi kubera ni bihugu bibira ahantu habiri hadasa nariko ndavuga yuko neza na neza amasaha yo muri Canada n'amasaha yo mu Burundi adasa nk'ubu ndabira isaha yo muri Canada ngiyi ni saa 10 n'iminota 20 nkeka n'umunani n'amasegonda 28 aho iyi ni telefone ndaza kuyikora ko hanyuma nino saha yo mu Burundi urabona niko nyene bimeze hinge nkore kuri ya telefone urabe raba nayo nyene iri kirerekana ko ari saa 10 n'iminota 30 aho rero umwigisha yatwigisha rero yitwa Kagara Koroneyi yatwigisha mu 1985 mu 9 hanyuma akatubwira yuko izuba rirenga ritevye muri Canada no muri Amerika ya Ruguru hama rikarenga ritevye ni Bulaya iyo ari muci hama naho ngo iyo hakanye rikarenga kare nkuko urabona harakanye ririko yarenga kare twe turamuraba tuti we wa muntu wewe buje ibintu byawe biragoye buje ibintu byawe biragoye kuko izuba riseruka mu gitondo rikarenga ku mugoroba mugabo twico gihe twiyumvira dufatiye kuvyo mu Burundi titwiyumvira ivyo mu mahanga mwabigisha rero mwigisha muzohore muraba ko abanyeshure bategera ivyo muri ko munavuga abanyeshure bashobora kumva neza ivyo muri ko muravuga ko muvise uburyo bwo kubisigura neza ahandi hoho harahusanga abanyeshure bategishaka no kwiga kobera bibaza yuko umuntu ari karabesha mushaka rero mutwenge canke mureke nako ndajajura mugaso kujajura urumva ndiko ndigisha mu kwigisha ndiko nderekana yuko muri Canada iyo hakanye rirenga kare iyo na hari muci rirenga bwije naho nyinzokwerekana TikTok iyo muci ingene izuba rirenga bwije mushaka rero mutwenge canke mureke nako ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ehe ndabira ubu ya masaha ubu isaha yo muri Canada irabaye saa 10 n'iminota 30 n'amasegonda 51 hanyuma kuri yo telefone ndaza kuyikora ko nayo nyene hanyuma urabona ko niyo saha yo mu Burundi bigenda bijaniranye ehe ndabira ya telefone ya mpungu wanje nayiratse irabaye saa 10 n'iminota 32 hinge ndorere gatoyi hanyuma ibanzise niyizima niho bicaye boneka neza aho rero uwo mwigisha rero kubera yabona umwe ngo nta nivyo twumva hanyuma acagomba kutugirira kajede bya bintu bita kajede kwa kunda bigisha n'amamvuga yuko usanga bigisha bafise umugambi wo kuyobeza uwo mwigisha cyo yakoze ntacuzi yarabonye ko turiko turamuhaririza akabona yuko adashaka no kubitubwira neza ico yaciye akora yaciye atubaza ikibazo ico nyene yaciye atubwira ati mwa banyeshere ngo ndababazi iyo hakanye iburaya nkuvuga ari nko muri ivere izuba rirenga ryari aduha umunsi tukaheza tukabiraba ati yo naho ari muci izuba rirenga nkajyari ati mugerageze mufatiye kuri samoya y'ijoro abanyeshure benshi cyane byarabananiye kubera bagiye kuvuga bakurikije bya bindi twamuhaririza bakurikije ukuntu izuba rirenga mu Burundi n'ingene riseruka mu Burundi ehe ndabira no bundi ya masaha acari cyarabandanya jewe cyo nakoze n'igiki jewe naramwishuye nti mwigisha ibintu watwigishije watwigishije ibi nibi namubwiye nti iburaya muri vere iyo no vuga ngo hakanye izuba rirenga kare jewe ndavuga nti byo shobora nkurenga nka saa 10 y'umutaga wo mu Burundi riraheza rikarenga nti mugabo naho iyo hashushe iyo ari muci rirarenga bwije nti nka saa moya nka saa 2 mugaje ndongera aka kantu kamwe nti mugaga mwigisha ibi nivyo watwigishije mugabo je ntavyo nemera ntavyo nemera na gatoyi mugabo kubera ico kibazo bakibajije gutyo hamuka batwigishije uko nyene naye ndakwishije uko nyene izuba rirenga bwije muci rikarenga kare iyo hakanye ari kintu kitwa ivere uwo mwigisha yarampa ya manota yiwanje 20 ku 20 ariko abandi barahagaramye none rero mwabigisha mwigisha mumenya yuko abanyeshuri hari byo badashaka kumva neza kubera ko bigora gutegera mushaka mutenga cyanke mureke nariko ndajajura none uzu kujajura ndiko ndigisha ntafatire Patrice bye bye mushaka mutenga cyanke mureke ndiko ndajajura none zindi ko ndajajura urumva ko ndiko ndasigura ingene twebwe twize mu ndonda ntara ingene iyo hakanye nokuvuga muri ivere iburaya ingene izuba rirenga kare hanyuma naho iyo ari muci hashushe rirenga bwije wa mwigisha rero noneho hinge mbaye ndakwereke ya masaha ehe ndabira ubu ku isaha yo mu Burundi yabaye minota 36 ku ino saha hanyuma ku isaha yo muri Canada nayo yabaye saa 10:35 ibyo ntaco nuko amasaha kumbure yaregewe nabi hinge mbanze nkore no kuri ya telefone nayo ubanzura abe amasaha ntwavugira ngo ntafatire Patrice nibyo nigirishije ehe ndabira raba urabibona neza ehe ni saa 10:37 ku ino telefone y'umuhungu wanje urabibonye aho rero kwari kugira ngo ndakubwire ko uwo mwigisha rero kugira ngo je mbone yuko yatwigishije ibintu byari byo nagiye kuvuza ingoma muri Korea mu 1999 kandi kagara koloneli ntera kinyigisha jere namaze kuja kwiga mu rusengo rwa Mpungwe hanyuma yo twararaye i Moscow mu Burusiya turaye i Moscow rero mu Burusiya jewe izuba ndariraba mbona riranze kurenga mbona nabaye saa 2 y'ijoro izuba riranze kurenga mbona nabaye saa 3 y'ijoro izuba riranze kurenga nti mana nzima ya ntibikira Maria ya nti wa mwigisha hewe yavuga byo mugabe ico gihe je nanje niga mu 12 nari nararenze umwaka w'9 hanyuma rero nca ndagenda ndataha ntashe rero twavuga ingoma muri Korea twabaye naba gatatu hama je ndataha ico nakoze jewe naciye ngenda kurondera kagara Corneille ndamubwira nti mwigisha kagara Corneille bya bindi watwigisha byari byo je mu Burusiya naragiyeyo ngiyeyo kandi hari muci kandi zuba ryaranze kurenga rirashika saa 2 rirashika saa 3 y'ijoro nkiribona nibwa bundire bya bindi watwigisha byari byo ama kagara Corneille aranyihweza ati noneka mugenzi wanje ati je ndeme yuko nukuri wewe uzoshika kure ndeme yuko wewe bwa bundire umunyabwenge kubera uheje kubona ko ari byo uragarutse kumbwira ko ari byo ati kimba baje gusa nuko uje atabanyeshuri bariho ngo bisigurire abandi mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura narasubiye kuraba Corneille kagara ndamubwira nti jewe bwa bundi bimwe twigisha byari byo mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura sugucajura none hubu ndariko ndabigisha Mushaka muzenga canke mureke jewe ndiko ndajajura sindiko ndajajura noneho ndiko ndigisha ikindi kiganiro cha nyuma cha ya masaha twiga ingene izuba rirenga muri Canada no muri Amerika ya Ruguru ni Bulaya ningene rirenga mu Burundi ya masaha ngaya a hinge nsubire ndayakwereke neza ihe ndabira iyi ni saha yo mu Burundi iburi minota 20 nkeka numwe no ngaha naho irabaye saa 11 iburi minota 20 numwe hamareka ndawe kuri yasaha nayo ehe yasaha wa mpungu wanje irabaye saa 11 iburi minota 20 no kuvuga nivyo niko ndababwira nivyo aha no kuvuga niko ndahinyuza kugira ngo ntimave mugira ngo ntafatiro Patrice bwa bundi avuga ibisunitswe n'impemo mwabigisha rero mwigisha mu Burundi ndagasubiyemo muri ko murigisha mumenye ingene mwigisha abanyeshuri kugira ngo bacubwenge bategere bashaje kuja kure bamenye ibintu byinshi nkibi ndabibabwiye kubera iki ndabibabwiye kubera je vyarambaye ko ngakunda indonda ntara mugankabona umengo mwigisha twigisha n'ibitari byo hanyuma rero je nkagomba kubirondera kugira ngo jeshure gutegera ico kigiye ngaho iki ndabibabwiye kubera iki ndabibabwiye kubera ko jewe njejwe abarundi abarundi ndabajejwe jewe ndumuronzi umuronzi no kuvuga umuntu azara rondera utuntu kugira ngo yigishe hama nkaba n'umuntu aronga nkaronga ibyo nabateguriye hama ndabashikirize rero ibi rero ndabibabwiye kugira ngo mwabigisha mushoboye kubona izi TikTok zanje canke mushoboye kumva ibyo mvuze muzoce mumenya rero ingenzi mushaka kubisigura bukebuke mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura none nariko ndajajura nariko ndabereka ingene aha muri kino gihugu hameze kuko Imana yanzanye muri kino gihugu hari umugambi yashaka ko hanyuma inshatse kuwo mugambi namwe mukaca muronka ibyo muronze mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura ehe ndabira no kuri ya telefone ya mpungu wanje amasaha nayo nyene ehe raba saa 10:42 aha naho saa 10:42 hafi nibiri nuko nyene hanyuma saa 5 y'ijoro n'iminota 42 mushaka mutenga canke mureke nariko ndajajura ntafatiro Patrice bye bye.
Aho rero murahejeje kumva izo TikTok zitanu nagize mfatiye kumwigisha kagara Colonel yatwigisha indonda ntara mugaba katwigisha kumbure adafise uburyo bukwiye kubidusigurira ngo tuvyumve neza nizo mpanuro rero nagomba guha abarundi mwabigisha mwigisha abashuri y'intango mu Burundi mwabigisha mwigisha mu mashuri yisumbuye mwebwe mwigisha muri kaminuza muzomenye ingene mwigisha abanyeshuri rondera koresha uburyo bushoboka kugira ngo abanyeshuri bavyumve twe yatubwira ngo ngwizuba ngo rirenga ngo masaka umuntu uti na wewe ngwizuba ngo riseruka ngo harenza uti na wewe ngo shanye ngwizuba ngo rigaseruka masaka umuntu uti na wewe ibyo uvuga ntibibaho mugabo byarabaho jewe narabyimenye nabimenye ryari ari kubera ngiye kuvuza ingoma muri Korea hama nkayibonera i Moscow none rero mwabigisha mwigisha mu Burundi mumengere mwigisha mukoresha ubwenge Imana yabatije kugira ngo abanyeshuri bashe kumenya ibintu aho bara abanyeshuri impanuro nazo ku gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi mwabashikira nganje umukuru w'igihugu raba ingene amashuri mu Burundi bwo kugira ibintu bivuza akamaro mu Barundi none nk'ubu twige twiga mu 9 tukiga ngo izuba ngo rirenga ngo saa 9 ngo muri Canada ivyo no byungurika Barundi ngo izuba ngo riseruka ngo saa 11 ngo irenga ngo muri Canada none ivyo byungura iki abarundi ariko iyo tuza kwiga murembwe murengwe rureha gute ruvyironza rureha gute rutangura kuba no vuga ngo imbizi rukaba kigira rukaba ruvyironza rukaba ruvubu rukabande abarundi babajije ati none ruvyironza rureha gute mu Burundi ntago bazi ngo gasanga turiko turiga ibintu byo muri Canada turiko turiga ibintu by'i Buraya turiko turiga Bonaparte turiko turiga ande turiko turiga ande turiko turiga ande mugasanga indonda bihugu y'u Burundi ntayo tubuze nk'umuntu yagize ingorane ukumoso kureha gute amakomine yo mu kumoso nayaye ndanyabura ugasanga nk'ubu umuntu avyazi rero igihugu cy'u Burundi mbongerageze kwigisha ibintu bifitiye akamaro abarundi ngira mperaheze ikiganiro mvuga nti ya ntafatira ntataka atabitarara mu nzira yatata matabaye rubenga byuguruza umwanga umwereka wewe ariko urakurikirana ikiganiro urakarambura akagura agahora ku ngoma urakarenga abanzi barenguke urenguke abanzi barenganye bishitse mukarenguka icyarimwe bo bazorengukire ukurengwa.